uKhuzani indlamlenze nayo ke sidluliseke amazwi lapha ke okududuza umndeni
ngedlulisa amazwi enduduzo emndenini waka Fraser nakubona bonke abathandi bomculo wonke jikelele ikakhulukazi ke futhi nabathandi bomculo wegospel kuzokhunjulwa ukuthi uma kukhulunywa ngomama uDebora umama ogile izimanga ngomculo wakhe umama obenethalente eliyisimanga obekwazi ukunyakazisa wonke umuntu ngomculo wakhe ubethandwa all over wagile izimanga wawina ama awards inqwaba so namhlanje uwile umuntu omkhulu ngithi dudu emndenini zihlobo abangani nabo bonke abantu abathe bathinteka ngokudlula kwakhe
labeni ngokusho kaKhuzani lapha uthi ukubona njengento lapha ke eyisibusiso kumbe ukuthatha njengento eyisibusiso ukuthi amenywe ke umama lapha ke esimhlonipha kangaka umama Debrah Fraser ukuthi ke azocula naye ingoma estudio
bayibethi ngesilungu it's like an honor ukuthi ubizwe ingqalabutho umuntu ohlolishwa kangaka ethi ngicela uzofaka iphimbo lakho kwi album yami lokho nje kusho lukhulu futhi kwasho ukuthi kugcizelela ukuthi ngine talente engiliphathiswa uNkulunkulu elibonwa ngisho nangabantu asebegile izimanga endimeni yomculo
ngokusho kwendlamlenze uthi kukhona into eyenzeka e-studio ngesikhathi beshooter nathi mayibheka esayibheka njengamanje siyabona ukuthi ngenzeka ukuthi kwasekwiza impawu zokuthi ke umama usezoshiya emhlabeni
ngingabona mangabe kushuthwa lapha sicula lapha e-studio kube kushuthwa mangibuza ukuthi hayibo kwashuthwa la ngezwe kuthiwa hayi no le album yakhe izophuma ne-documentary yempilo yakhe so ke uma ngabe usengithola ukuthi indaba umama usedlulile kubuya umqondo ukuthi eish umama ubesazini ukuthi le album le kuhlanganisa konke inhlelo zakhe bese kungokugcina kodwa ngase ngithi uNkulunkulu uba nemfihlo nomuntu uyazi yena ukuthi uhleleni kodwa ngithi asiduduzeke umama usibusisile ngomculo nami ngaphinda wangibusisa ngokuthi angibize ngize ngizongena engomeni ingoma ikhona ise studio kungaphansi kwezinhlelo zekhampani emphethe ukuthi ahlele ukuthi bazoyirelease nini album kamama ngiyacela futhi noma isiphumile abantu bonke bemisupport ngoba umama obene talent ngendlela eyisimanga ethi tutu kubona bonke abantu alwehlanga olengehlanga
akwehlanga olengehliyo isho njalo indlamlenze emsakazweni uKhozi FM kodwa futhi naye umama uDebra kukhona la khombise khona ukuthi ukujabulele noma ngathini kumthokozisile ukusebenza nendlamlenze
ethi ngiyabona sesiqalile siyaposta noKhuzani siyaposta i-album sibizi namanje sesestudent sizophuma i-album kube mnandi abe niyothenga ngibophele Khuzani
njengoba izwela ke umama lapha ekhuluma ngokhuzani ethi ubophele esho naye ukuthi ke impela yena gijima naye njengoba epheka ke i-album kodwa ke aphindanga la agcinanga lapho uphinde futhi wacula emculela ke indlamlenze ethi umculo wakhe mnandi futhi unekhono ufihlake namhlanje sithi ke siuhlelo sikuya ngengoma si station uKhozi FM sithi akaphumuleke ngokuthula umama somkhumbula ngomculo wakhe owakhayo noduduzayo
ngiya ngengoma no BK